Kā te hae tīwi, kua whakanui e Ngāti Maniapoto te ko tahirau, rima te koutou o tō rātou marae o te Tokanganui-ā-Noho. He mea koha atu te marae nei ki a Ngāti Maniapoto e te poropiti ringatū nei e te kōti i te tau 1852. Ara, i te wā o te mā horahoratanga o te mate uru tā rewharewha pāniora, ka hurihia te marae nei, hei hōhipera. A takarawa mai, ki tēnei rā tonu nei, kuia tonu tētahi o ngā marae mā tuatua o Ngāti Maniapoto. Anei rā te pūrongo, a Regan Paranihi.
Whakakuiti mai ana te mano tāngata ki runga o te pā o te kuiti. Kia whakahonore i te whare tipuna o te Tokanganui-ā-Noho.
Ko tēnei whare, he whare maumahara ki ngā wā o te pauri.
We have endured two world wars, two pandemics, loss and confiscation of our land and the everlasting effects of colonisation. So for us here at Te Kuiti Pā, 150 years is something to celebrate.
I whaia te kōti te karauna, nā kona ia ka kemi whakamarumaru i te rohe pōtai. Tawharau ai ia e ki ngī tāwhiao me Ngāti Maniapoto.
To thank Ngāti Maniapoto for looking after him during his refuge time, he built the marae, and in 1872 it was given to us.
Koinei te whare tipuna mā tāmua o ngā whare katoa e whakamahi atonu ti ana. A i tū tuatahi ki te taha o te awa o te manga o Kiwa, i mua rāno i te tautanga ki konei.
Nā o mātou tūpuna whakaitia, kia kawea mai rā tō tātou tūpuna whare, ki ngā waiwai o tō tātou maunga puke nui e tū nei, e whakakuiti nei tō tātou tūpuna whare, ki tāna iwi e noho nei i roto i te kuiti.
I te tau 2018 i whakahauhia te whare, e whetū ngā papa paita i tihore, a tuhuratia ai he kura tawhito.
The bottom layer of paint was orange, so that's why we've kept the orange to signify the colour that Te Kōti had done in his time.
Kua hipa nei te kotahi raurima te kautau, e rena rena tonu ana te tau kāia ki Wainganui i a Ngāti Maniapoto me te hāhiringa tū.
Mai te tau 2018 kua hono anō tāua, kua here anō. Te aroha i Wainganui ai o tāua iwi.
Te kaha o Ngāti Maniapoto ki te Cheki ki a kingi tāwhiao, ki te cheki te poropiti, kei te ora tonu te kingi tanga, kei te ora tonu te hāi ringatū.
I whakarewa o kawatia tētehi pukapuka pakipū meka anō hoki, e whakamana ana i te kotahi raurima te kautau me te hitori o te whare. He taonga mā ngā whakareanga e pihi ake ana. Regan Paranihi, te karere.